Joseph, your pants, you know, 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 you Ya start. Mugabo ni trash kahanu. Tuko trai kwa ngameli. Trabe General Jimmy. Neki tu kumbamu yisi mozi. None hamina kwa ngababazi. Yini machi anyu. Competition nyingine hawakubali. Mini kwa nchina hidi Makamba South kule. Tamarizia. Mugabo misi hizi zamuri federasyo chuzo okora. Tuko wadukoreshi kiwa charumongi. Kumbiri wala wakumbali tangurubu. Disi inanethi zwari li pasa. Tukwanda tangu kora ya senetiki inoze gazo mwuru mwongi, tukile gazo njia iburaya. Hapana senetiki. Kama ni mechi internasyonali tunayenda mwongi. Mugabo nitutelezo kwe mirai kutuja hanzi. Tukavuze, machaba tangu wa kutuiga, ya chukura ivuze, Vice President Mustafa, machaba tangu kuiga, ingene wa tangu wa fondasyo ya stadi ya mwongi, fondasyo ya Peruzi. Tugire neza, hamacha tukuru bugati, mwuri, wala tupropoji bugati, mzaka nata hehe, Mujaya na temperature ninge ni miditi meze mugihugu tuche tu shiraho mugabo mwa kumu hamu baba ibarari pasabre tugira competition haria changi tu gira geze turabi chosho boka kugira ni gite gavasi na huyeni haihemeku idolo vijose tizoke mwenye tizoke mani kama boko na gomanda kugira yuko federasyoni jicho kwa kibuka yega mwisho kwa federasyoni yubaki tuge mnibzo mumisi za tu haribu programa ya FIFA yuko federasyon zo zironka ibibuga 20 milioni dolari naje turimo daye turi muri faze ya mbere abarundi kwerera urumva twaje tuvuga tuti namwe yamara ntimudufatira ibihano kuko hariyo na 20 milioni matwemereye yuko akikibuga cyiza cha federasyon apana kinuze mugabo mu bisanzwe federasyon ntiyubaka twe turashaka kwameliora la l'air d'oje donc haja kuri Peruzi ivyo mugabo kubaka ibyo kubaka ukaduza inkome ukagira amaescalier si federasyon twe twoshobora ibi ni gihugu ore gihugu nacho hari ama priorite igihugu kirafise ando cha kizohabwa n'ubushinwa c'était après la présidence kwa cyo kwa stade mugo urumva veki izi probleme zose za covid nibiki ibihugu byose biri mu ngorane z'ubutunzi zimugorane z'ubutunzi mugaba amaboko agumariho cyo kitwa twavuga tuti aya maboko imana yaduhaye tuyakoreshe tuzuvugana na meri iyi ni ya meri yorasiyo tubomora hariya twagira vestiaire nziza VIP yitwa bomora twagira ama escalier agenduka nande hejuru sibitwido ibyo twaramize 68 mugaturi benshi bo kuvuga gusa hapa tunapiga verbe tunayikonjige verbe hapa Bujumbura acha nyiye mugabo gukora hamuna muganda gonda babwire yuko bizumanika amaboko cyo twavuze rumonge kubera ni kibuga cyo turanegosia na famiye bagifise leta irikiragira ama procedure kugira ngo ikiga federation ama tumaze kugira rero niki gitega tugire ko cyakitankoma kuko nacyo kirahera nacyo tugatugira equipe leta ikitusabe ikire equipe muri famille ama igici gihana federation cyo tutugira bibiri biri parallele bien icarumonge ni cyatankoma gitega tubigire neza dutegekanye mugana kya cha ingoma cyashobora kwemegwa tuko turabagusa vestiaire ngire bimeze ivyo n'ivyo byose ingorane zaje aha ni gutsindwa kwa Mauritania agenda ivutse Mauritania niyo yasomborokeje byose ngo twatsindwe n'ikipe za n'intebe ku mutwe urumva igendera avuga hano hose ibi byose byavuye kubera twatsinze Mauritania ni shavu gusa sino ava yuko isolution itoka yindi uteza kuvuga kuti turabarindiriye bari guca bavuga tugatugenda me ntuzeye ingozi bagashobora naco nyine ngo urabona ngo chokina ngo akongo nabajinioro cha urafite umva byose bibiri birafite certification inspection ya kafu ya raji iravyemeza rumonge kiremewe ntuze ngozi kiremewe mugabo hagenze gukina match kubera harimo amanje menshi ariko hari bihugu bishya mu buryo bwishye mu bijanye n'ibi bintu bya qualification bacha bavuga ngo muhure dukinirayo mugabo twarashimiye abadufashije muri Komite dirijasi ya CAF, tunashimia niki uchamaro uki. Charge ati twetera kiri bujumbura kwa nyari heza. Nabandi bavuga ati twara kiri bujumbura hari heza. Mwanga kugenda yo guberiki. Kandi na president wa federation ya Maroc yari muri committee d'urgence kwa vice president wa CAF. Safi acha vuga ati negative niba genda hari heza. Maroc tugende muce muwangira santara vye kujaya. Nibaza yuko ari ukebuke. Nibindi barashaka kuvuga ngo duhagarike mbaga kuvuga bati mu Burundi muhagarika kuberiki inspection muri jwe dizoza zogira inspection kuri Gitega ingoma zige inspection imakamba kuri Pispark. Amazi kwashikanye niyo yaratugoye tukatubitu yazane bacyogira inspection turabinyira zo dukwepa mugani naho bari gututwara hanze ko ari kwatsinda bakari kwatsinda sinzi ko ari wanyuma namvuze nti qualification ni 10 million ayo ni nayo dufise aha niba duhagashimo zukongera ka yandi oya ni zibibi we kuvuga fatimwe rega ni nkino zibi namahasa kirazira ko butoya vuka ngo tudangura vuka gutangwa ko niko vyina butayatarashika we nzo umba wewe ni 10 million zirafatanye wavyumvise eh igurasho ugenda santara vigere gizotsinda izotsinda Mauritania hari ya muri ibanki warubize mbeka eh vita apa ndo kwamenyesha ko soka bici nayo nyene izogira depart ina muri Tanzania eh ekipe nationale izo kina match zibiri ubwa mbere zo kwakira Tanzania i Dar es Salaam hamaje dukina na match yo ya rotour i Dar es Salaam nyene ni kuvuga twaretse kubera ibuga byacu biri kumazi amazi yaraduze acha tuma ibuga byacu tudashaka kwakira match kuri plage ngaha kuri kumusenyi acha tuvuga tuti reka tugiye Tanzania ko n'abagenzi tunapiga rero turu kwawo hamwe na tatizo rero match ya mbere zo kwakira twe kwakira Tanzania hama ruturu ikiba imizo bangaza weekend ukombe après 3 jours acha baruturu hanyuma uzo pasa acha bandanya bigenze neza urumva n'ubundi bashaka kubandanya hazogenda baki 15 na staff mosi niwe zobatwara hamwe na tuma musomo donc yabo niwe twarungitse muri beach soccer ni amasha ni higano yambe tugiyemo kandi twaragiyemo muri Dar es Salaam sindigende bayita Copa Dar es Salaam mugabo utugiye nka eliminatoire eje ndakunda kubaza ko sindabimetiza byo bintu umva soccer beach soccer mwe ngose football na gisi sindigende bikinwa bari genze kongera mu komiseri nenze kongera umuntu abimfasha ntako sanzi ntacyo nakimwe narinzi urumva nibishasha mugabo turashima murabona ko tuko turaparatizwa ibintu byinshi mugaza ko twamenyeshe yuko igihe tuzokuwa kibarabara rya Bujumbura rumonge tuzoshira ikibuga cha beach soccer mu Minago beach soccer kibuga tuzokishira mu Minago dushaka tribune gato ina ma vestiaire kugira ashobe kubera competition baramaze twemera muri commune rumonge naho rero tubaza yuko ama machine ari karakora ibarabara cyo dushira ko nakaruka kagenda kuri plage hajya mu hajya urenganye kuri paruwasi Minago ucumanuka epfo ariyo espace baduhaye tuzira mu stade ya bisoka tuko turakora Nyanza rake tuzora bakata handi twoshira yindi tuko turakora Rumonge Nyanza tuzora bakata handi kuri plage tushaka gushira yindi tele mugandi bibuza yuko tworonka espace vere nga muri Sagara koza ni musenyi mwishi twagira tele itari ku mazi kugira ngo amazi aduhuze ntiduhagarike competition ivyo rero ni ibintu bitoye bibaza yuko na gatere gato ikimetero 100 uzaye nibe ni jana majana 200 wotu kila tele nkasi ni yanga ni artificiel tele se ndige mbe bayita se ndige je lyo jose umusenyi ni gitega twogira yo tele ya beach soka kubera ura manager ukaza no musenyi amagakina twari twasanze ari ibintu biza ko no muri federation ya Tanzania igihe twagenda yo twebwe twakiniye kuri federation bari bari manager je metro zikwiye bashaka umusenyi amatora barakubita umusenyi ivyo rero nivyo mwisiza ndagwanda rero ndabashimire kandi nabona ko mvise morale ningene mwaje muri beshi murabona ko mukeneye ibintu bigenda mwa turasubira yoga muri kane eh kandi gatwomera natwe zo turi babi tugiye muri kane zo turi babi muzo tubona eh hari ni nzuri wenzo zo kuziba yumeze neza na 2026 zo turi mu kubedi monde 2026 tutakuwamo hagiye cyenda zo turimo ega muri Afrika ni bake badusigaye badusumbye twebwe nta na covid yaje nga twavuye dukina ega bandi barajegeye hari ibihunga byacegeye umuntu waruzi ukakina uzubona byose byarafuditse mugati ke turi ya forme na champion ayi wacu murabona yuko kuri Venikatime Jurune ntari mwazi wa mbere ikipe munani zose 9 zirashaka kubiza mbere tuzogenda gushika kuri de Jurune za nyuma through bose bakimatanye uko kandi byiza cyane ni nakayabagu kuri 25 miliyo amwe twoyongereza kwabongera 10 zikaba 35 kumugwi takuwa mu mwaka uza muzobona amasasi izaba bikazi gose kandi tuko turasenga ko amahera yo kongerekana tuko turasenga ko amahera yo kongerekana kugira imigwi ikomere hama munze muravugira umupira uryoshe Mugatu kwa shimira wafise, ama TV ya wazwa waleka na andirekte, abandu wakaza walashira kwa marezime, bila tuwa kinyo wacho mnye kata. Tuwa shimire, na ndazi kushu, jinsi datu shifa nje, ndazi shifa gosha duruwate. Bija ni vizihiza, ifu yu kumachi ya mili muyinga, vitaliki kwa muyinga na olimpike, wanaona ata rezime ya mechi. Iyo ni kitu kizuri. Mugatu mula gira lero, mula londira bandu, weshi wakuliki ana, ama amanu za yayi. Bija nchefu hachanu kutezi meru mpili. Tuwa kutu wa shimire. Mugatu saba yuko, abantu b'Ujumbura mushira mu effort kuko murabona ko mu gisagara umupira ukasubira inyuma tunajua banavuga ngo hari ya entraînement sio nzuri turafanya kwenye matope birababaje mugabo mu gisagara twateza kucitaho twese rero ejo wa journalist ni muri beshi nga tukavuga iko rusange ya journalist tuzone muri muzoze muri beshi dutanga gukora gukora ibibuga tuzobaza na mwese kwikorera mabuye gutanga beto muvina BTV na kabwo kwa television boss ukagaje kuzana ni mwambaro wawe kugira bamenye yuko uri mu gihugu eh ni byiza kuko ubu ifa ko kandi mutangura kubibwira gira kampanye yuko gihugu apana ki VIP nka byo muri Maroc nibindi oya bijya ni leta zokubaka ibi byi watu community twarose kibanza hariya muri miroir turafise yo parcel kwiye ikibuga Mustafa yaragiye kwiraba muri side baratwemera ikibuga dutangwa kubaka bibiri hanyuma na vitaro interesa tuzigabure zimwe zigire muri nord ziri muri side zigira entrene maheza ejo namwe gimutangwa kwenga ariko tuma muri mu good mind imvi mwe nafite murabona timu zote murapigwa kweli nabakinyi banyu bose baciye bahungira ruguru bose banapiga kure birimana ni sawa mugatwa hame mwebwe muri kujya mu mobiliza muzo murashira mati bavuze ko zokora ibikorwa rusangi ku kibuga cyambira medura vireni londere kamyo amajana 2 z'amabuye ushire hariye mu buterere bibira abanyagihugu zari mfite ijana ajana tuduzi impombe ama twetse tukiruka kurondera sentetique si sawa kwera sentetique y'imakamba twe turi mu guheza duhejeje hariho umva libere sakara ni $1,000 sakara ni $1,000 n'isho kucanze wa kindi stand sentetique ga ni munyarutse twisitse tumwe marise ajya amahera twakoreza sentetique twavuze yuko twege tuhejeje cyo dufata amahera twakurubakije tugatuyahereza ikindi kibuga ni kuvuga se ko dufise sentetique imwe jenga sasa kandi ntimuzorinde kumva nzumva ho umuntu ayibahaye mu kwezi k'umunani nari nkeneye gutira sentetique nga mose tumukitangura mwezi wa saba tunafanya komande ya nani ya sentetique tuwapi na nyemu cheki wanze gucika musi umuntu asema eti tumihamia gitega hakitami uno muti numuti numuga mukuru teza kugendera murakoze rero imani baheza gire